taba gore wa cha o sa ba tu respond o ithulele
e bona ke re le a file ka ngwa text da ha na mthakletsa next da ba ha na mthakletsa next da ba ke ba yeme batho
ne tu tsantsit
ke re ba ga nna nka e bua ka e phehlisa strict ga ya ka ha na mthaka mpola ya ka pa nya ka pankitsa ka pa ha next
tsa bui pu ra ne
na swa go
tla ga ja ba tsiba batho ba iphela le bona
ma ye clean ya
hola mna in less than 15 minutes
mwana ka bi pine na ibi le
chacha
ni na le soprano we
u jira ka tshuzi ai nentle ke ish imagination ya muthi ma sepa o
la
ese le wa bona bu ba ntse ke bo khurido so wa bo ke ka mo retse ya tshuzi wa bo itloka ya romo bo den room ke open plan nyana nyana so
mmh
de mane mana u shapa ngwana ngwana wa muna ra ene ngwana o hwele ditira mo dia ditigare en room. U imagine ngwana o ntile media ha.
It's a
ngwana mo kete.
A etsa ke.
Wa muna ke ha mona tiki.
Ke dai ma.
O sheba media o ga ntwe wa bona go ya ses. Le rutlele ne ke di sa ka. Sia bone ne di sa ka. Mama so ku simama. Babo, that's why na choose entle ke. Kujite entle kujitsa gore entle ke live iqadile jwang wa bo live iqadile ka hore ba re mami o tshwere ke STI ke Esmeralda Melato wa bo Esmeralda Melato so entle ke nixanane nentle ke nikijitse re fela ke ntho o kila bona bo nneng a wikela bo live o tsa faga ya manje batla o qoqa ga shengwe wa bo nixanane o re tlo ba ntho extreme ha ka
ba tole mala no hupiwa di tase tswela ba pala tshela motlakase shapela fatshe jalo ka katse ba ka musino ba gangwa ke gase ke nya magabela ke le swala gasha ha ba sa bona no ba bona le le hotu ba tlo safara di kwata le tole mala di kwata ba tlo safara di kwata le tole mala di kwata
Imambe besa tavala no petit boss Izinje zane over there ba pussy vodka Why you dancing like you wanna do come over Sasa sala marabele uzo koka Imambe besa tavala no petit boss Izinje zane over there ba pussy vodka Why you dancing like you wanna do come over Sasa sala marabele uzo koka
Fetu another episode ba fetu tota finest rigile ba fetu another guest wa tiba ba ipi one ka ofela e xx ma fashion ba fetu dintsa
ne re dintsa
e mona e mona di antsa wa tiba guest ncha everyday ba fetu wa
tiba everyday
tse go kopantsa re mo re tlela le batho o tla le tshela tja rona ka i ke bo nkosi so fa ma tla le tshela go ke bo nkosi ma o tswa kae ho letse jwa ka dintsa ma bo
re gathetse mahlwatse
I'm going to go back. Eish ayo rag
all over o tshonge ka go thola live go ha o sana please le go ka gae ke dula yona street di setlit a tshelo mo matama
a ya tshize in future a ke na please your constant wa bo
ya please umjita wa pop
ba ke gas ya ya
no kya bo ma zgela o ke ne gae school
a zgela ni ke na gae ndle primary wa bo primary ni kena ni kena ke ne lotlo pele wa bo ni kena lotlo ra shafiri ka tswa and then ka ya lototolo and then from lototolo ka ya sotlunda wa bo so and then is
wa di see nya sotloma
ah foko and then after sotlunya ba kholas
okay
yeah
a o tsho mo nota mme le bo di ya
ya so
ho re ska ja mpela holo re tsheletse ding o ka ga ho le ho le ngwa o like o ho tsi like o le batswadi ba le team ba le 2 or kibo makriza ntatemolo o tsile re ya
ah go litse ke gore choose studies le teng mabo and then I think 2010 mabo batsa bontu tsa go study fit studies as separate them
from the tsa bona
yeah and then ish ka ya bentse le bo dire ni ning ke da lo time ni ning ke bo lady babo until se yo lo lady
full time yeah full time so ka go hotsule mothajwa like bo hulengwa hao go tsela go tshejwa maybe ha o se qala go wa hla le fanya maybe o ma 8 years o se kgona go bona go tsi maybe nka re
la film na di
mothajwa ba pitse bo bolo ka bo hinting go tsile go o nolo mothajwa maybe se ke la
prime na u tsana ma ka kungwe ya mantwani
a re wa se bulisa mme
a na tshizishi and then fit to tshela ni no no jiwe o tshela vanga a na tshizini go tsile mothahlo pa awu isinto ba bala shoes
utlosa ntwa
entle go tlosa ntwa wa bo entle ke ke o tsela ntwana
ya o le diba diba
a entle ke mo la sisi ya ke wa entle ke sisi todo wa bo jelo ba wa bona bo nuti ya se le mara ne entle ke sisi sisi ya
so o le tse o le mothelo go ba indoor ha go le ka bo outdoor mo
tsona strata
strata ba le ba hlopham bana ba ba
a sisi bullets
ai didikase to le tso tso ba bona ai ke di blugamo ba raputa ba bo nto bona
ai ke ke bo environment wa bo bo environment ke yona elo re wa bo even though la ntlo mo thathotse ba di
environment ya o tshintshe ya
le ba tlo bloma le bo bo o ka se blome le batho ba 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 khwaete o bua bolo
ya go tlhola le le collect ya na mabo
o ka dule le mtsa stutu bo se stutu ya plus now abo ntle ke go re tsweke ntle ke mo a tshwisa ka nele magotma ya ne ke sna a tshwisa ya ka feri feri ke ka reng wa bo do dilo tina bo a tshwisa ka ditentse e jinya ka ba dona le bo a tshwisa ka tselo go ke bo ma time tema la mama ke a tshwisa ke a tshwisa ntle la bo ke phela ntle ke ne ke rata nqondo ya batho ba ba hulu o ndo ke ntwana wa bo ya ya rata nqondo ya batho ba ba
hulu le hle o etse be street ways ke sho
ah jole jole yes se se mona ga bola hlo a ga bola
le bona ntse we get everyday
everyday wa bo bona di nthoka tsela tse fapaneng ntle
anga di crafting tsa bana sekolo
ah popo
botse ba ikirela no o phela le magotman wa e mogola nje o ga bona mfitse ntse go nna ntle ka se se ba ga o nusi ha a go tshintse se ba o nusi e lithi mane e ja se o nga Jesu se we o go santal moe wa bona wa bona ga
ah o ah foko la tsantsi ishi
so witse tlotlo totolo
yeah
buzgela o no live like since u perform sharp tumule mo iflo
ais gela na tshizo abo ngare nga se ri ah mena ne zgela mfito ishi performance ah mena ne le nga average tshizo ne ke se bhlale yahulu wabo ne ke se dom dom wabo ne ke la average endle ke mutho bhlale mara flop ba rentle kwa tseba nna ish ba ya ish
strat
ish e ba ya ay na strat
strat
ente ke le bontori e mana bo sigela nna ba ka sigela next please entle ka wa bone ke ngwane lo re nkinjwe ya bontwa o re wa bo a yinjwe bo tla sinya le thotsi mfito wa bo so so tlo ya le tlo primary nje mana le mo tlo re
sa lu sugudi le tlo tla ba o tibela ish
bo ya ka no bibi buri suspension nyana o tlamela dipitinya tsela ga nna ke go ye wa bo wa ga nna tsare wa bo mo tshe fere ra tsha
ha ba so su buri si le totlo mo ba ke ba o tibelanya
ah le totlo a totla tshe se tsile ga gore ba click 2 I think yeah click 2 yeah yeah I think click 2 and then that's when wa bo
na le qala tse le banya nna la u thengwe tse bo click 2 3 ane ba hana ya thwela
ane ne ke buletse ka ntho
a hotela ka skuping ka dilasi
ane ne ke buletse ka ntho
bana
jo
eh
jo mo wa ga ya hotela ne jola lo mwana bo ha qa ke tsawo mitse ka libe tsawo mitse ka
libe a ba ya no ya no
ya no taiti
ya no ati
ya no ati
ne jola lo mwana mo mbaga bo pa ke tinda ha rapela plus wa thola ne fola ka bo delay o thola re ke class ke grade 1 A grade 1 B wa bo ke bana na le ba shimane ya mona ga tse ba rapela re tsana ka matso so ke itse le nontsa go pula and ke a choose ya ka filifili se ga choose ya ka filifili ke mara ya o jitsa ga ga ne ke buletse wa bona ka thunga ne ke buletse
no sha
no jina no jini kwa
Hotman o
nwa na ma na ja ski
e tla ke bo ma Hotman ne ba ga ba fatse fa ntona ka ntse ja tsa ke ya ha ba tsamela o shiva mwa no tla me o mla and o tla mo tswa ngwana ntse so wa utla ka bogana ko le mjolo no santse no le chip ba ga kirile 500 mana ke rekela mwana o stock suite
o thabe
ke ngwala ntho la vleta die mama mama ha re kopane kae kae I love me
yes or no
e vale 200 no te a bote e o itse o itse tshiki o itse bo se te pedi e mo tsinye yes or no a tshiki e ke ke gutle re no 200 sel siko kanyela
wela
a kanyela
I'm going to go to the house.
Mm. Ona paisa la ipela e tuxitinya la o mazibanya no mina.
O zuntu wa tsaksa ha wa tse bala o fuwa 500 ntlogae. E 500 90 randa ke a.
Ah,
20 randa.
Kana go di suka re tse bala ka ntle.
Ah, e wona no shuri.
E le ga mlata no ga re mfitse jwale. A o sa patala.
20 tsa.
E se to.
E ganna, ga ke tsaba loops. E ganna.
E wa fetu a ke le mme. A patala mtu wa fetu.
A tsala wa tle le le no after episode o tlo tshwarishwa tsala e mane ntle ya mkolo.
E ba ya ga.
O tlo ina. Ha?
A o iba.
Ha?
No jet.
Ah, ke shapo.
O shapo.
O ga itla choose jwalo.
Oh, okay. Feed, feed.
A wa itla choose jwalo.
Ka go tsiba da. Ke go sonto di pia ke go
ah foko o le mfitse mo le shi o bona ishi e sha go batlo o ya di
pia
wa bo no a ke a choose o shapo ke push tsa ntwaka maybe le no na lo mo maku plus recently ke bonwa jola wa bo ke a choose ya ka mfitse like a choose
no mo ishi tsa ntute ga
itse a choose fidi fidi ke mo ishi tsa ntute nga
maleke ha ba ga mietse ha mpuka itsang ha ba u fitse e mna ba nkentse tshe
mo tena ke I'll let out what I was a mjolo. Go se tlhaga bona ke mthulo ke
ntse. Mm, shebi, you are the one connected.
E tlhaga ke bona e santse le mmano.
E se FIFA se. Se FIFA se.
Ha ba nye.
Ha ntse re sue ka. Ha ba nye.
Ha ntse. Se tebe tsa tsana na na.
So. Ke bona re di wa bo ibile ne the first. Mm. It's last year I think. Ka bona bana. A jiji ka san text ara fa ga mena ba tia o nyi mfirifiri. Ai bo. Abo
se bo ke
nna. Ee abo se wa ene ke re fitu mo le shi. O tsa ke ntaba tsa batho ke tena ba. Tsa ga di anfu.
Mm.
Se bana tsa.
O be re.
Yeah. Once. Once a chizo.
So ntse re le tabe nyina ba nang. Ka u kwa feeli, ka u kwa le bo stands o motho le ntse pa. So o ye abo bana o tsile ke bo primary o tsile. So tla le file jo.
Mm.
Tla le file.
So tlo.
Ba so tlo. Sutu ndale ya.
Boko koti.
Ah sutu.
Di kamele.
Hey. Ah no le bi.
E mana tsho. E ntle ke before sutu le toto.
Ba
bo.
E
ntle ka le toto. Ba bo. 20
day
go
ba. Pele ba ga tadi mechu ka le ba
tsho. E ntle ke na choose ba ga go tshela street wa bo. Ke mtholo ke go tsentle ke sentse ke le. Ba bo.
Street ways.
Street ways. Ba bo. Ke go tsentse ke le mtho jwa. So boma
Braga,
Chiri Ratamaru Yatina. Yatina, Chiri over Tankot Court, Yatina. Chiwana Chiru Honorio ships a space we put her in one way. So one lay in under one and the reaction one on a latte.
True. What's in your way?
Babo, Bogaika or Tulamanish, Buninja Mobaniabo. Tulama Bogaika and Fitumish. I am Chela, my name is Fitumana. And the Bosgera, Boprema, whatever Boprema would teach in the Jum. Have a little one of a jolang, and a one who's a jam piece.
Let's a mijo.
Nada manera, jola lena, wabo. And a gun cream for 2 months, Jimun Tane Loring, Jim Tikinal, which is Tarka, Naya Supis, wabo. Bokaika, or Tolis, equal little woman of Bosgera, Babatolo Pacara. I remember this one time. I remember this chum, what I would step. And then you will never talk about pizza and awards. That's never to know what it is. I choose. So then I can pay some sweets in an hour when I was gay. I will eat. Kimmy Lake took one little woman of my crit 7 or 6 but give up. Kimmy Lemarakis to cigarette. So, whomever I had, and I never have a pack of lana come so aba pakelana ka mmapa bentse ba pushana tsa bo bana ba sekela mona ka pushana wa bo a mana bo me ba bentse ba nyoloa ka dijutse mana ke papa ka lebisi wa bo a mana ba wele ba bo me ba mana ka lebisi le yo fira shuzi mona bo steps in tshi wa bo ba yele be se fe o ka tshe bo cheese ngana tse bo jwalo mfito bo bonini se di tswe ga khalomo ya rarang fere fere ra mme le o phone la botema la a le lengwe na botema ga nna fe 20 ish a ne ke ke bra la re manish
na cheese
wa bo ma ga le subdisa o tsholo jwa wa bo ga ga nne ke hana go shapuwa ga shi yo ipeta bo sa o ntso ba ba net fela for eng ke ene ne go tlisisa hore ke ngwana tla me ke shapuwa wa bo ke ngwana tla me ke shapuwa ene ne ke gona lori ntumo le ngwe ke etsa ke di bona because once wa etsa di ntholo le bangata go ba thata gore le motho mo etsa imposo a le tshwarele because le entse le bangata mara how you one gona mo shebisa for 50 minutes ke entse imposo ene ke bona imposo ya ka and ole ngwana at that age o gona go realize go entse imposo go mthamolo wa gona wa bona ga entle ke ya ntwane entse imposo sa manne kai o sanye Peter sanye Peter wa bo net fela go ne ke nne ke ne ke na le bonqondo ya hore
bo sta bo nya na bo
ah not bo sta bo ha ke batle hore ke batla ho enjoy bongwana ba ka e ska ga tlo ba mogolo be ke khala botsa ntotsa
ya ya ya
go mo ga na dilo tshulo la bona o lila ga na dilo tshulo a mfito for yes yes e ntotsa bongwana but o ska tatela botsa ntotsa batho ba bo go wa bo no je bona ba go ha bo bo re tsa mbophelo
no no that is
ka nga khutlela morao ga ya ga bo
wa bona
ta ta tantati you
a choose wa bo so ya na bora e mfito so yi tshetsa fa ga ntse tsa keng ga na tsela ntle everything e go yeta wa bo sha so I fast forward wa bo tutsi di tsa le ka ofela wa bo mwana o da mfirifiri mwana wa jola u thimwe wa bo ke mlahle a jola ba ri mwena wa bo a jola ba ri mwe ene ke na yo khulishira wa bo
ene ba tba tba
ene le mo ene se bo samba yo tsi ke mbatla mfono wa bo a maria bana tshisi wa bo a ya tsala ke tsa mzona a jola u thimwe ya khulishira shafiri ai ha le tamzona a shafiri ba jola at least mwana la sa le ho itsale se bjola bongwane mo ka sentinele
ala
ala ala
mwana e ke mjola ka sentinele gara entle ke ho itsala re e singare nga tshuse ma hama kriza ka elite ke pla ha bora wa bo so ha le pla ha bora is e ga 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 ke to hlamba za ntshe di ho
ya tabu
tsa batho di hlamba a mara nna tshe dina go patana
tabu
eh a o tsentse ndu
a e mo le ba ndi a bo a sha feeling mwana ke mjola bo a mana wa bona ebe mpaizi so nyana 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 o wa bo wa bo ntunyana tse e sho tsa ntu tse ntunyana tsa bo bana in in mang frifi wa bo ba itse wa ntitela o file mang mang hak mwana wa nqhala wa bo a e bile ke o pula mwana wa nqhale because neki wa tsa mna ne re betsa bontu tsa ndi e HRK hack cheese romans mwana wa bona a e bone ra ile wa bo a mna mwana wa lahle a sha feel plaza hena ne ke le botsela tse
you don't care
a na i don't care a wa lahle
plaza no son tu vite ba vite pa rena ga ya la tsile ke tswa ga emu
tsa tsile o ga ga ja u jitsa tsa tsile ga ba itse ga ga fo mwana ke tla lahla ka gotela se gela la ya u pola tsela botini ya pe ni ke ine le nafela na pa shopena skulu wa bo le shapile ga shopena zgera ya u pola tsela wa shoes ke tswa ra ibile ke kela kae ke lo emela di sira wa bo a a ye re tsiki wa bo kopana le ngwanane o makwetse o thu wa feta ra ba bo so ha ke to a to ra feta tseleng ngwano o batla go ngunta wa bo o batla go bua le nna and o makuwe ka nqe wa utlwa o makuwe o batla go bua le nna
jwa
mfitho monamona ke a bona ngwano wa batla go bua le nna wa bo ke mo gomfoke fa ke bona ko ene wa bo tse ke sa batla go bua le wena ke mfite yena la uthia ya bona e je uthika ntho wa bo
go gwanza mmano a batla go
bua fogre man ene le man ka re at the time choose ke bala 37 mmzala wa bala 9 o na bala 9 sho o na bala 9 nde man hao wa bo mmano wa bo de mane ja bona imshape radio wa bo de mane a khutli wa bo ha khutla o tla bona fa re bona sa nontlwala masepo stool cha
hona mo
he mo na life wa ya mpama shwa hai bo wena mme
o etsa bua
go tlisa go tlisisi
ka kwa e
go tlisa go tlisa
nya na nya
a bra go tlisa go tlisisi wa bo plus o tla go tsara a uti o vala tshutsa ha ha petedi se bala ke nai ba i driver to ba wa bo ba ba tsamela ka nqano se kontiri
mme wa bo mme
wa bo o sha pa ka twala hai bo ai sha po ke daune ke bo pompona le pomponya na ra wa bo he wa jole ke
tlo ikhatswa hanne
e tle ke bua nnete ke tshwile wa bo ke tshwile mona fa ga gae mo tlo entle ke o tshepile e jwa tlo sha pa ka tlo
ke ma
ke ma mo tlo o sha pela mo no exam jole lo mjola wa bo na street mina e fitle pomponda wa bo ke no e bo metsi wa bo ke nke beke ke le ngwane so mnyane ke na ngwane so mnyane ra wa bo sho ke ga ngwane so mnyane mfana a o se o emile tsu di mnyana ra wa bo a mfito ke ha ne lo upe bra ya
antsa le mo
a ke ha ne lo a mana ye mla district di nyo ma ko tu a re mana da one ya bona wa bo plazine le bo ba uthi ane wa bona mo uthi wa go sgela na ga ta bo skuno nya a bona da mana ntse bo wa tshi a ntse bo wa tshi a da one a tle a bra ya ka tshu aya thola slane aya thola slane
ba tshuja be
a ke tse e mana nane bra ga nane ke tsa nthungwe le ngutsi liwa next na tshuzi ke tot bi go qeta ke next na tshuzi ke le ke tsa nthungwe le ngutsi liwa bra ga ka slane a tshuzi tse tsa e tsa tla letsona wa bo bra ga ka ke betsa ga e ti ke a loma ke a gaya e mana ya u jwetsa ke a gaya e mana la tshuhle bo matizana bona ba ga a gwane wa bo maga se ba ntshi mutsi bra maga le nna ke itho ndana tsena di anya ke di tekile shokise mo ba le ntle
ba fi
ba fi
ba fi lo ga
bo
u sign
a sha pile re la leng na fitla la leng ba tsa bongwane bongwane na o tsena le bongwane no zikela mfethu ntungwe lengwe tsetse zikela
o re le di
ba bo a mana mpile o le di mfethu mana wela tsa wetsa tsi channel o le di mna ba tsa bo le di ba bo a tsana le botime ka mjetsa fa mfethu mana ke bitsitse inyi mfethu
fa ke
a time ana lo jetsa fa ga mfethu mana o win Ori dunia ichi. Ah, ya lo le dutla kwa motela mfitu a ya lo le di mna o jitse street. Eh, ya. Ibile ke atla sekolo. Babo, ha. Wa tas gela. Eh, ah mna o le di somva ka mfitu mna o sane ya the following day. Ah, sigela. Babo ba we bu gela tse u era aish. Le mfire fire wa tsa bontu yana tse tilili da babo. Aisha po until iqhena. Sigela. Qeda grade 7 la graduate. E re sotlo
la la
di ja fatse mo
tsa qala he tsa qala
di ja fatse
tse wese re se re lebelletse tse wese o feta tse o no wetse tse mo
a ga re sotlo nda ba ga re shi a em fire fire ya tshu
ke ba wetse
e tle ke a em na na ya tshu wa bona ish bona le time le line ke a tshu ya ka re
ke time
ke le time ke mthamo go sana le bo ona le lapa ona le msadi ona le e ona le tlolo ke le time wa bo ke a choose ya wa bo re mana ona nje tsi ntwe wa le mfito fo wa bona tini stage ke stage se to determine go ba le time le jwa in future each and every decision e o tloeng ka pilo ba ho e to determine the person that you're going to be in future wa bo a ba ga ya ga mana tsho e re credit mane credit o tse ba ho fitla bo high school plus bo high school yeso tlo nka nako o tsebe ke bo dinomoro wena ke ke vala o timo ya ka ba reng ke change mo rena ba bo ga tao vale na da zgela ga vaga di two a so mbare tsa tsi a recruit ba bo jole se ba tight e se ba thi binyana nyana ba bo ya ne mfiri firi ya ba bo ga vaga o fela bo ma gotmana a magolo ntle ke se mang ba ba golo golo mara bana bana be ka reng ba ntho se gona bo bo re me mona e wena mezuzwa ko eme
manya
itsa ntubitsa e ba bo boka e ka yana nna ya ya hanyana nyane wa bo o se gona bo paise bo ditswitse sa phizulwa gona wetsa bo profit wa bo e se ke le tajwa lo nna mna boka e ka se ditse bo dikuku enyeng a wa bo se gona go ke me toilet paisa kwa wa bo e se gona jo toilet na cell 3 ke a ke le balala ka mona cell mama ke a mama wa bo ke re ke sa mo ha ona motho o sukudisa wa bo ha ona motho a tlhofika tlhonje tsa re braka in 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 e khipetsi tsa kwa e ka ofela sharp wa bo a e e a choose e e wa bo ha bo qala bududu
bo sira tsho
ha bo qala
bo feta
ha bo qala bududu wa bo shafe hana go ntse wa bo ke skime wa ne mo mba reng ke le ba mpoena wa bo le ba mpoena choose wa di dress so wa bo le kena
so ya chat kapo
a ne tsuba zolo kana go mana ne tsuba zolo fu a ne ke tsuba zolo fu ntse to kana go a ne ke tsuba tek 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 wa bo so ngwana o ebe skime wa bo a e shapfiri ebe ready ntle ke wa bo ke skima ane mabatsa mna bo bo skima bo di medi bo kae kae na lo jetana bo masi pa bo mo fere fere
ina lo su
ina lo su ga bo a sha po mwana o credit ge passe wa bo sha pa ya tai passa ka krimene ho fitla outing ente ke bo ma uti ile e bile hore ge a passa ne ba bang ba feela wa bo uti ya ga e e bo uti a mang a feela wa bo so fitla bo krimene ke itholla bo ba go tsebele bang ba batsa wa bona ba go tsi ba bang ba batsa so o etsa leng go go tlo go bone ntate modimo wa tshuse o etsa dintho ha ka tsela ya hae wa bo etsa lo sharpo hai team 1 wa bo ente ke utlwa se ke borile le boka boriki ka se mashakiliwane bo mo utise ka go ba jikela wa bo wa bo se ke le green 9 ba jiti da wa bo plaza ba le ba le ba nna me na ke tsebeng fetu ka ba ntle ke kobane ene ke khalo bana la ba khotsi ba jwa ba le ne ba o jutsa strict in fit wa bo ne ba le transparent le ne ba sa o patile bo ntho re enyinga wena mone ka go se o qhoshitsa ba o jutsa e ntate ha re sa tsama le wena ha re tlo bona ntho go ibua le wena go bala ne ne re bala credit le lo witlisa go tlo bua le wena go ba ntse tsela ka tla seng ka kwa ya ha o ndi ha o ndi thola va ya mfitu lo isa ntho tsa ao kwa o kopanya ntho tsa ao ke ka e utlwe ka reng a mo team manager banji ke la ka poetsa la mari le nnete mfiti bo ka ke philo tle mari le nnete ya bo ske ga tsaba
o ske nka ga tsile si na
e
kam fe ka pika tlase ya
ba bo a mna im di tsa na tsika ntle shapfiri prevai ki ki rene ne re 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 jwa ba bo a mna e jwa lo aish ba bona se kopana la uthingwe ya ka ne se tshwenwa na kena ana se bo se re kena ga ba fitse mara una kena gela tsitse ka ntwa bo a tle ha yo le bitse la ke itumele mo lefe ba mtse ba ba mbitsa shadis makandi wa bo lo le ntwane entle ke o itsa leng ntwane ke bo ine le nera choose o tong kwatela ya shokise ka ba she bile tsiba ngina taba le ine le nera wa itsiwa le na ba ga ya wa bo Deba nil nil, inil chich, na soka wabala lo mwana. Wabo. Imana ili auti school wa
ya. Auti school.
A yi tsweng hantle ona le tsa le chiboto kiki. Deba nuna le sharp wa mbi mfitu. Nuna magani nina le sharp iji iji iji
iji
So we tsala, kutu uye tsaka skima ni ujwa mwabo. Ente jo, nuna lo mwani mwawo. Mwano ente jene jimu krasha chuzi, jolo na jena enichi. Wabo. So winning mfana ho gedutse kae gedutse o nana le bong ntho ka tennis courting yana bo plus ke la gedutse ba bona ke dulela ama ka mme o ke se ke rata ke vela ke di wa a mfitho a fitle a tlo dula plaka na wa bo re itse le bo stamtu re itse le bo stamtu ke motse re ntse ke wena mfitho mona bo zwono in a re mana nje tena ba ka kana mana ke tsaba
mo next
a ke mola ge a mbia ga ya 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 ai mola je mathata
mo ke u see
bo go di tsatsi al chat
ai ke ga ya 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 ke ga yona je mathata yona mana yona ha so je zwono ntwane ya eso itsine ntwane ba ga ka lutu bona sa tsubira ema ke o tshe o ema na ke muthasha a pore ema babo kana go nna sentse tsuwe babo ke a sne ya ga ntlina babo ke mo firifire ntleke le bo sekolo nda bo se ba ba holo ba grade 12 se ba ndumedisa ente ke ba ga ke ntwane buletse
babo
ke ntwane buletse se ke tshisa ampe se go jotse bongwane mong wa grade 12 ra ba ke ke mamma mamma nka se mbitse ke di bitso
Mm
aba ntiza yo no ga ish ngono na ntena mpi u ish maga e a go bua ga ntse ntse ke ro mfitho abo mfetho shapo ga step number 1 a choose ya ke go ruta utsu abo a bai khutle ya mana mana ke tsisa kwa ebe tsubi ke mga a go hlele ke ga bona sa dire
technique
ka ho fela khotse pele ke ga ho la sele tlo go barwela
ye senya chele ke senya chele
mamo a mna ye ge a dilo sa itloela mamo sha fela sa itloela ke go tshimo khutsa mamela he ke a bona bone no sa khona a tla penka o sa babo ha tlo bo habo o tla sentsa pele bo
sa ntse tshwere dikwa
a se ye bona ga ntle go sa bulitse ke go tshe step number 2 mfanaka o hafula dibuka tsa sekolo ha o to vale nna o jageletse dibuka tse ka
tshosti
babo a go e a sa fere a hafula dibuka ja bona go tshutsa tlamba mela hantle ke re mfanaka dibrele di a sala
mmm
e bana ne go lwanela ntwe ntle ke se mona nna ka ke di bona ha e mane tsha ka futhi bona e futhi bona e seng re ba bona ke o ka mpa di gola ka classing ye Christy he Christy e bnyane ka classing ye how to ngwa bo e seng taba go mfetse ke ba lo yena ra stra ya mana
ke ntse di di ha o mbetu
e mfetwa go e me ba so mvaga da e mana shoes ya bo a ri hantle a e mamela hantle shoes ba bo maga le nna kae kae o nan die o nona le botseding tsa bodintho tselogi ba bo nexa dietse maga re ya mana a dietse a ga dietse ba bo buka e ka mfetse mona bo nna ha fitla bo Jesu mfetse se fitla ke tsa bo mo ke phetla bo buka nna nexa dietse le le bra ba bo da mana ma gona gona o njuta fa mfetse mona ge phetla le buka bo itse mo itse le bo le
di wa bo ka o se ga nako
o sa tswa a ke ja ke sale mothwane e ya sale mothwane di langre se ke injwe o blomal da ema ba bo cause bo re ba ne mfetse mona e tsana la khisa ra ema ente ke ndi le stopu se na ena la khisa ra ema ka re bo na la khisa ra ema so ke injwe o mulagana na etse bo di era ke mulagwe wa bo ke injwe bo re e mfetse mona ha e shapo re ba bo da ema no italeng tsine se kereng a mfetse fuck ba bo o da ema na o before that da ema ne a risky mane jwa ba bo so a tsaba wa choose ya bo ne netla ne ya bo wena ha bo da ba bo bo le la ya ntibe wa bo khotma la ya ntibe le nna o le la ka ntibe a mana o le ditse ko zo le la kana sampotse ntle ke e mana
ke mang o tshintsha
ke mang o tshintsha la ke feli ha ksa suspend wa nga ta wa bo cuz nna ba ka ka mfitho mona le bo dreams ne sa feli ksa suspend wa ksa suspend wa nga ta ntle ke se ke le motho lo mo phehla bo dibuka wa bo mara ntho tse dintse ke ditse ntse tsuwa ntse ke tsa ntse ke tsa ntse ke tsa bo tutu wa ntse ke wetse a sha pore mane a mane ke ready nya o re ba sha bo mane wa bo go re ke ntse ke tse bana jalo ai bo le le ha a ntlo etsa lang ba bona bluga mbushima sa kinda de bo bo hona le dlala wa bo ya u mfitu wa bo so ho tu ya man wena le bongkosi le mouti a mang hape ka sia wa bo cause wa tsa mfita go shapela bo go ndu ka sia go tlo gana se ke me mouti
ka ofela
se go kana ka ofela wa bo le kelello e se le kelello e zwi wa bo a ho tu ya mfitu mona tsa ke vayang le duli gara le ka tentwi wa bo le ka tentwi
ba ba fama
Ha ga popa.
Jua.
Le la ke ntwana e se bo. A ke le mme, ona ba fana ke le mme.
a sharp even tori a man was a king abo anyananyani wabo ntunyana tsima ho tsene wetse itso re jwetse bana ba sekelasa ba class ya gone ntleke wabo because bana kana ku at the time a ke tsiba tshudi ga bana bo bana ba class ya gone ne ka re ne ba feel wabo o lune re ba tshudi tsema na se rena le busy kae kae mara ente ke kha qala wabo re ba wabo
se ba tlo
jwa bana class e jang ka ofela e ka bri ke class tsa mara ofela ne re le jwa la tshudi class ya gone ne re ja le dimedi khiliji khiliji wabo a shapo ya mana ga vaya tshudi mana mana thungwe ngwe ye tsa ka ofela wabo le bana ba kira buskaftini ba etsa ha ba sa batla kira skaftini go lo phaka di joga ofela how to give rikwu as this lo just this go ofela wabo so so e be ready man re tsena re bana le bonding yana e wabo ya di classmate wabo yeah bo bana ba ba tshepa mfirifiri wabo a yo tya ba fitu ha ga vaye wabo o ba wa wa gona ra e u dlala bo spimbotlo
o tsebe se di nahanne pedi dikelelo
ai bo mauti bona ba itswetse fela re tshitse le bana ba kelelo ga nna tata se dimo
kelelo e pedi
ya ka pna mama
o re mang o tla mang ke mang mang o tla mang ke mang o se di dimo ga mang ka metse mang ka metse mang ka metse mang a ska yetsa go tsabana le nap sibaka shi babo ai sha tlalo bo spimbotlo hantle mona mona bo ba tswadi o tsebe le bokasi o ba ipotsa bo bana ba ba bangata ba ba sotong ba banyane ba felela ntlonyeng and then ntlonyena ga tse bane o sesa dule batho mako se dula bana ba e le gore ba hirile kapa o etsala wabo and the next door ke a boa tshuse nngwe ya ka bareng ke se ba ba tso mokoina mapayesa mimi wabo the next door wabo a mna shapo ebile ede mna bo bana ba mna sotlhobolwa kaka wabo sotlhobolwa bo tsena wa di bona ge o ile bona o shebile bo motho je a shebile bo ngwanana kwa mola le mane le go qhama o qala bona le tsene le mo o qala bona le tsene o mola bo le mane le ke ishi
o sana ha
o firisi se ile ya ndanda
o tshui
o mola ke ra mfa le tsho
we we no sunto
yes e na sunto
ke ke tsho ona dia di tsama hai ala
e e sunto ke ke tsho so nna kana go ne ke jola ka class nya ke jola ngwane mo mbakeng ke ba so babo se wa totona la bodere ntse so o totona la bodere ntse ke a utlwa ga e ntle ke shi ha e pa ntsola la ipatla
mm
sa fere ke ke ngwano ga ba re ka mogi babo
ba
re ka mogi
se ya bana ba di pin botolo ba bi
bana se ke fane e ba ka se ke fane ka instruction o kopa ho etsa lengwe etsa lengwe etsa le babo bo di aparo se di kentse se di lokwe ka go munye ka ka ba thong babo di aparo tsa bo bana ba e mo ne mo sa setse ka pinti wabo
ay god
ay ene ke shebi ne se ntse ke tsa fela malavi ka fa re malavi go paka va re ga ka mo bana ke ba shebi le ba ga ke di light after school a se ntse tsa di light after school wabo va a mo ne ke a bona ke fitle ke fitle ke fitle wabo wabo so ya bona ntle ke ha qeta o kena ka kamore ntwane le tlile lona e kene wabo ya shap tuyela ya tshaba mme ka bizira le shandi se ba tshaba ile ke ba
fitse
ma tshela ithu ya le ya ma tshana ntsho sa stress am babo ai sharp fili fili waya waya ai e bi re ntse wa bo each and every time se re bula ba hostel re ntse re ntse wa bo ntwane o etsa leng shandi se o etsa lo re mwane ama se pa jwa mwane mo ntse ya choose wa bo and le bitola ya tshudi ya la tlele so a ke nka le bitse batho ba tlotse ba go bua ka mang so go kopa go ke se ka le bitse tshudi babo so ngono a tle go nna ntsha ile for in fetu mna ke ga ta tshudi ya and le nna ke a bona go tshu jo mfane e se tlo bulela ka ngwana wa tshe a ke a ma se pa tshe a wa nyela ai ai ai
ai se be tshe ai go
ene wena o bulelwa di
fai ba ga ngwana o na le masepa o feta le ngwana o ke mojola a nyo ke kgona go ke eme ke mojetse ngwana o re mana o se o bontle ke ngwana o mna ngwana o buletse o feta yo o na le motle ngwana o na le motle se ntho ba ba
a sa ke le tse lona sim class
o jena sa le go na sim class mmm mara ba tsa bo bana ba le loring ba thotsi ya ba mfirifiri ke bo bana ba le loring mara le phondo la ya wa le bona gore ntle ke le tlangwe le iketlwe seng ba sekolo ha mfrepe ngwana wa tla go jwetse ke mona ke batla go mpuelela tshuzi ya ke rata tshuzi ya
ooh
ba ta shandise ndo nna ke le tshiji ha itse bi dikse e lo frizi sa fela ya yeses
o lo je tsatsi
ene ya o dina ndo yeses
ndo nna mfitu mona ke la teng mfitu e mona ngwana tshili tshili tshe go ngao o mfana e hlanye mona ba ka mono ke mona 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 mono wa ba tla mfitu go se bona mono mfitu ne bo bana ba ne be le go na friwe ke bo magotse mana ma go lo ba tshola ngwana mnyana buletse ntse ya ma se putu la bona bo ngwana lo re bo se yela ntse ke se a hlanya ka
ene ene wa ha
ke bana ba ba clean
na wa mme ya wa bo ene ene wa hana wi chapa ka tshuzi ya ka mfitu ai ba e ba e ba e ba e ba e ba e ai ba jole mna e be mjolo nyana o mongwe mkelelo o sna makota o starag o sna majana foko hai ke bone ba ba ntwane mna tsa bonene o sa fasitse le bongwano o sa yentse bo enyi o tla hona wa bo e mna ba ga ka o le tshilo tshilo tla me o itsale ke re mfana ka mamela he mamela he sala ka sala ka mamela wa bo ke Stevie ke tsitsa ona re di shi ya o ke go go bela yona ba go ke go go bela yona a so mba ke mo tshele mana wa bona bo kae kae mfuti mana fresh wa tsake go re media o se ka bona go fela tama bitse tshi 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 ba go ho mwana wa ntse ke bona ntse ke mfana go tla me o bulela ba go mwana o tla bona go so ya o mgata se ka mgata ho ba go se ka mgata ho tswa ngwana tjiji ah ba ga ka ke magadi ke re wena it doesn't mean ngwana o tla nwa magadi metse se tjiji fe ska magata la sa magata na taba but at least e bana le ntloloring ya balance for in case ngwana wa ka o potela at least u bina something you consume langa yo
so wena mara ha o ne bua jalo no sa igwe le bo maybe
sa eta o mabi
ya hore ah isinyi ya gore o la ka bona go maybe wa bona ga engwana o bo hlale too much e re ke thole bo mothelo reng ke tlo ba ho tloela bo stutu ka yena re ne the moment a ke fitla ho motho la ke paise
o ya ka tlo go itse fitso ngwana stutu khono mo ngwana thutsi a stutu khono mo ngwana ene le ngwana thutsi na stutu ke bona gore ntle ke ngwana o gona ho fa samfana o ka dikelelo ene jwale mfana ho wa tlamera ene jwa le kintse ke phe mfana ho ke mo phe ke batla mo fakele lui ya kai ene mwana ne jwa wa realize hore ente ke phe mfana
mfana o stofu
mfana o stofu jwa le batla mo tlama mo tlama mo tlama mo tlama mo tlama mo tlama wa bona bana ba sele ampe
ba o itse o phe le shili
bana na
ba o phe apa
ente ke o phe apa
e mona ba bana na bana na ba sele ampe ba ga na go dutse bana na ba sele go dutse ba ga yes se mena mena nna ntiki batla go qoqela yona mo thetle ke nna no ente ke yo go tlo jutsa go wae ke bana ba basile shapere mwana o itsa
go batla go tetina ga ke no tsena tse sira sitse
ya
le ka ga dia tsara ya roti ya roti
e mwana ba bona re mane shapere mwana a gonoge a ska mfase ka kelelo ba jole ba jole ba jole ba jole mfana o ente ke ke tsene ke mphe
ape
babo tsela boteng ke o pola ile bisibo re dutsi ya babo re dutsi ka ofela ile le house party in babo shapu ba house party na labo tiny bone ol sika babo muthi aka ka ofela botsiya bo mgethi ya bo mang ente ke o lo ngata bo pretty market babo iputa ka poka ngono ente ke lo ngata babo o lo mfrifile babo diamond mwanu amfuni le bisibo e mna go itsala a tshili 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 mwana wa himna ke tlo tswa hiso ka festere go potlong lata babo mwana o shapa tswa ka festere mfane sentse ke mjutsa mwana wa bona o tswile o tlile we
ah o swa pa ja mfana
signature mwana
betsa o nye
tiki
betsa o ke tlo shapa ka
se tshaba o tlo
ke ke
o shapa ka difisi babo
Oh,
a ke bona ntona ga ntse ke di bale bona ga ntse ke re mana ntse go bua. A re mana ntse go bua nne. Babo. Street de mana tsola ta ngwana ba fitele ka mo street. Tswala. E be re di fela hello hi. Ba fitele ka mo. Ai,
wala wa tsoga.
Kana go lo bini.
Ah, e tla ke di sa pointe de sentse di tsofala fa go bana ba lo robala fela la ntle ke.
Oh.
babo ba lo robala fela ntone ya hello just bolula a ba ga ka mfitu mna ka khola mna in less than 15 minutes
mwana ka bi pine na ibi ne
cha
ni na le soprano we
o jira ka tshuzi ai nentle ke ish imagination ya muthi masepa o
la
etse ba bona bo ba mfitu ke bo khogidi o so wa bo ka mo gitse ya tshuzi wa bo itloka ya tlo mo bo den room ke open plan nyana nyana so Dai mani mana o shapa ngwana o ngwana wa mouna ra. Ho. Ene ngwana o hwele ditira. Mo tia ditiga ra enru. O imagine ngwana o ditile media ha.
Etses
ai ngwana mo tete.
A etsa ke.
Wa mouna ke ha mona tete.
Ne ke dai ma.
O sheba media o ka ntle wa bona go ya ses. Le rutlele ne ke di sa ka. E mwana mfana wa mushapa tshu. Wa bona ibile immediately ha ba ka tlo shapa ngwana ka tlo thula mona. Ke phamise ba fana ba ke ka street. Fika di bulela matila ka mo. Thole ngwana wa yentsi. Ha bo. Mfana le yena o setse ga di go fufuletse te. Mushapa le mo. Ya mfana ka tlo buletse. Buletse. Ha bo. Ke buletse ga mfana o tshile mo tshetse. O tshile mo tshetse. Ha bo. I shop first fit. First forward in fitu mna bo. E be ready in tsing fitu mna mna. Jole. Ntle ke. Ke la bona bo relationship ntle ke se ba tight. Ha bo. Relationship ntle ke se ba tight. Mara jwale. Go tle o team ya rona ba reng ke TT. TT le ena ne le gotmele lo nna ba le 312. Ha bo. A tsena re tife. Ka ba kala dia choose. O tsebana a tla tlo bloma le go babo sha pablo malgona a jola le ba mokwena babo a jola le ba mokwena e bire ere nyo ya babo hai ente ke mna babo e singareng hai man e bire ere mfitu ba jola ke tshiga titi babo tshiga mamang tshiga mamang tshiga mamang babo maganna hai mfitu mna ke sa ba tlo ibua rere ma tlo ibua se chunga tshuzi medita mo kuthika ofela ne listen killing kitsa
wena
ngo ya re tete wena nte go batla go ntle o no sine ka di medita ma tshita go
na tshuzi just straight ene nga se bad ene ke bua tshe because ke ntwe tsetse babo ene ga nuku ne ke le ntwana babo ene wa tse ba ho le ntwana na la adrenaline ya sex ngata babo ke jwa lwa no tshe ene le medine ke jwa le ke tantswa babo ka ngwana o fimfi ile a choose ya ka nna ke re ke a choose babo ene ke media choose ya babo le la ka ntlo la media hao babo ke a choose ya
shale no ma jita ke nna sa qabe
ah mo tshenza sa qabe ka gola batho thola vanda gafta e ding
no ai e bile a ga batwele le jwalo tsama jalo mpetu ga u kwa life ya wasge la u hola di din
hey no le mna
babo
hey no le mna
na ku kwa ho thu bua ka di ka distance ka mo ku kula bua ka distance o le ntjala ola distance in
o na ka le distance
o go bana ya le bo distance
a na di wa choose bo pilo go eskedita bo bana la ba khutsi ba bang ba bangwa ba sia ba bo chincha bo ba khutsi ba bo ende ke single ditaba ba go chincha bo ba khutsi ke ba ba bo so wish ngare after o qete kholase ndla kana kana khola tutu apa after ke qete u le khola se jwala tine ke le west 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 ne ke le motho yana sa utu go wish ba bo le ba tlo bua ka history ya kana kana khola tutu ga ha e ntle ke ne ke le motho a bodile ba bo mara ke ithola ka ba sha ba bo so stance nda ke mauti ba bo se ke bloma putas go bana le mauti ba bo even besides that I think buta wa mfito babo na la tshuzi mo ke sna ngele loje
astens
a etle ke ba reng ke webster
webster
babo ish ba fana babo le ke bo buta ba go jwa leng babo etle ke gona ne re sa tawe bi ke bi ne re tawe ifri ke sa papa ti ifri babo so wa
mfito ya ke la ke papa la zin
a ne se tlo tlisa ke la that's why you need to have the metric babo so stancing ho kopana le bo di a tshuzi wa bona botho ya bo kopana le bo dia choose stencil na choose na close ke tlo jetsa nnete ha ina tsebe fitle jo wa bo mar ke fitle. I think it was after after a funeral at TT. Yeah, I think in the after funeral at TT. And then I was able to skim up my tea, copan a little mamma, wabo, copan a little Jamesy, Womahashi, Wusubi, Wutabo, Wutabiso, wabo, copan a little mo ha na mna ba ga na ke tse mfutu mara ke bone motho ke motho ya ba no yiman tsaka a yiman tsaka firi firi abo but originally ngare according to nna stance enteke putweri stance se qadile kae
like wena
o ithotse ba ona la taka nti
ithotse selteng ka post qadile ka wena ka po o kene ka transistance
ah fokor ah ngina transistance entle and I think kwa ni kibua ula chuzi wabo mutiaka na transistance mfirifiri wabo and then time na tujula jena na mutiaka wabo wabo plus na mfe tujina itleke jarepa mfe tujina ish
ajina le mutiaka kiba tujiteke kintu ichu
nga chuzi wala tawa na labo batupanya na ba I think personality yaka kio na chuzi wabo personality yaka kona akumulita personality yungu lemu I think kiki gifting that them do you want feeling you want to corner like a commodity to them even though to labor watch you see me but to labor watch you see you will turn in and listen and yeah but to abam tabi manal na kona ruta kona kukotre kwe shapu wabo a kona akene leba tunle na wabo fukamana mana muti
mskana na muti
kona mtajwa wabo e wabo so hanya nanya ni kia bona I build the boda iri man wabo ish hai muna inteke muna inakti mbaka mara ke bone tse babo se ke le part ya mouti babo
so phila le bona
babo tse ding tsa dintho ha ba tlodietsa babo tsa nna pele mfe thotsa re retse jwang tshi babo a mouti a re tseng tsena re tseng tsena re tseng tsena babo mfe tso ba tla wetsa boshu a go tsene tsena o tsene tsena
ba petrol ba ding kaka ka la petrol
jo
idea o be to go le ding
kwa mme nana mfitsu na e na yo ka
wa e la tura petrol
mme e to go le ding kwa a ke ditse lona lo tlitse nna ke tla go confirmela go pa le ene mme e la tshuse ntho ngwe tlhuje tsa yona tshuse go post ka batsa go bo bo ifela jo lo ka di live ntse nna ke di etsa ke
ithunya re tla mo di petrol di tswa kae di koloi di tswa kae di chelete tsa batho ba stencing da di tswa ka go tsho ho for stencing ho holo holo ho mathaputso tsejo
okay
le live tsa stencing tsa ha o re e mamang go kwetse o patetse bili tsa mamma emna o di bui live
ka di bua
ei bo mamang mamang o patetse a yena ga e tshe yo re se u pateletse 1.5 yonjwa
1.5 ya o ya ya ba ya khwe e ya yo
staff se jwa
staff se jwa tsino mfana ka se
ke go bane le so bi a itse ke go e confirm ntate re ke confirm
a wa e confirm a vele vele wa e confirm vele mo pateletsa tshuse mo pateletsa 1.5 ne ba re khwe re utsutseng ka bona o tsone tsala mo
a ka sa opola
le nantsi but ba ne ne le something like commotion yana na ba gwela patela mamanga ke tsebuentseng wentseng babo and so at the time so buna jola le gwela babo so bua mo patala choose live cash avant sendela le transactions tsa slips a teng ka ba ka shapa live bona the very same day ka re ke o metse ditse babo a iphete hape o tlo go iphete hape Ah, o tlamo
wa tshe.
Eh, o tlamo wa tshe bo bona bo di petrol bo di transi. I'd say most multi, not most. Some of them ba spana ba ithekela. Babo. Some of them ke bo cheletetswa mo tswadi. Babo. Some of them bo tswadi sire. Ngwana ka gana le kolonyana ga le ka ntle. tlo go lukisetse yona babo and then I etse go ya jwa le jwa babo eba basically ke mothe ikopanyetsa like na go tsa street mothe ka go fela bona ba ikopanyetsa babo ka go fela bona ba ikopanyetsa choose
mara no tere le tabe ya bodi ya bodi live video ka like o tsho go itinyaganya ka ona le mo ono bua ka go ka ga
hey, ntutsena dinga tatsena. Tsanga tshisi, tsamo tsa skims se gona sa banana ba jana nkara.
Banana ba jana.
After 9
ni bo. Oh, after 9. Eh, after 9
ba tshin chapsi.
Ba tshuja.
Butle bero ba kwa na banana ba jana.
Ah, e se banana ba jana, ente ke bo banana ba jwa.
Oh,
mama mo jile, mama mo jile tshile mama. E ya itsa ba
tshuja.
Ba tla o kotela ra. Ba tla o kotela ra ba ya go ntse ba pala. Mauti. Ba tla ba pala lo na ba fara ba. Botsana.
Butisha nna
ba tla re bona batho ba batho
ba ga mfethu mona ba bona bana le mfethu le skimi jwang mzala ka kotela ba ga yaka le skimi tena media o life qo
ke life lo mo e bona
a ba tla tlo jwetsa street for mona media o ke chiste chil nna ba ga yaka ke la ga e bona ka e ka ba ka e witness ya ba nketsa halla ish
ba ba victim
aba la hlatsi
ipoti wo etsela wa class
eh wa class ba ba enka fela rapile
e sho tsa tshuzi ke mutunya na pele go tswana ba bo ke mutu ne ntle ke tshuzi ke mutunya na phakisa ba bo e ya phakisa ba bo so ka ba kala hore hona ntho tse ding tse dilwanela ga tshuzi ba bo ngwa ke ga mme o tlo go bona mhlolo ba bo wa ka ngwaniso o tlo go bona mhlolo babo ona ntotsi di mfitu mna tsoka dietsa a ibile ka ngwane so teng a choose tsho hai wa yeso na baga ka mna batla o jutse ke chincha same time babo ka ngwane so na mthu ke mncangwa ya don't think le media ga don't think lo lila ka ke mncangwa di ke mncangwa ngwane so babo ngwane so ye mncangwa over two tala o lila ka tjala ka taba ngwane so ke mara tofita choose babo so hona ntotsi di ntlo go ka nqala ka tsona mfitu ska nqala ka batho ba yeso so wa bana bo di medi o mang o jile medi ya mama ana ba ga go ka simpone ke lwanela ntwe o go njeletse medi nga se bo ngwana o ile a gata mo at the end of the days at the end of the day mfitu na gna kukura ha o join o joye mphe ke lela mfela go aska nkulisa
qha aska o di tsa mathata
iya
basile bana ba
tsho
ba
kutse tsanna
ba kutse
tsanna
so so jole wena ho wena o itritile jwa ntaba ba like mjita o ithola ile go no jinjin jala ha mo sa no ke di media ha o ka po
what's that tshile mano la itsalang ila bua re re go entle ke nixative babo nixative choose so wa itsalang hantsi re dutsila ona le leke mo go dula ntle go kopana ka ofela ga le motho especially ka bo December ntle ke June holidays
di office
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 ya go dula office ka ofela da e mana tshutse na ithunye gang for in fetu ne ke na le media o tshe kai ho blamut
rte ha street
mana ngwane ke tshitse mo go yona ke bona Musa le mohau
oh ke bona ba di phoso ba mathata qala
bona ka moso la e mana o tla tshitela ke ngwane le go tla mo ntlo sa batswadi batswadi ba motsiwa ko gala se la hlare ba o putsa ka yena
ene ga ba etsa ka ka bo
la se la
sa ga mo ga si tsume no mona tshuzi mara he ha na tse ka ntle dai mani ho itsa le ntwa bo so wa tshuzi aka yo ene itse ba situation bo aba khona ga mpolisi for mfito relax ga wa bo ba tsa tshizi ya mina even to today ga sa repeat it ga sa
ntu pila le demani
ena ke mona ena ke ha ke mo blame yena ha ke blame yena mfito mzala siya na ke tsi temposo although na tsi ba u chiki media ba bo fere bo ente ke nga ring au team na hena big boom o go bona di moti ka ofela bona ha bona big boom ke re tshire mfe tu ka hlanu di braka a o tsulela wena go a o tsulela life o tlo mtlwa le ba bidi a go jwetse ba ya
se se botsa go na
a go jwetse
sa botsa go na botsetse
a wa ga be ba
tla a wa sa botsa go na botsetse ba se tsene di fo go na
de tlo ya mpitse
fo go na di thata fo go na di thata
a manaishi wa bo a na le mfana wa tshisa gana bif
de champ le tlileti ke ntse tsa ga di bila ha salda plus like o tsho go mthau flopeting accept
ke me
also ya a o lulu ke me because last choice ke me di medi ke yo no 20 ga em ke na le motho bo nkosi ke o thaka wa wena o etsa ntiso
o bona mala ntle ke febe ba ga di febe go ba se febe
plus o tsholo wa go ntse tlo bua go bana na ba ba
e mala bana ba ba ga itira ba ga kana ke la e bona life in 252 ba utla ya e bona life in 2 wa bo e mana wa bona ish
Ish.
A bagai. A bagai.
A bagai. A bagai. A bagai. A bagai. A bagai. A bagai. A bagai. A bagai. A bagai. A bagai. A bagai. A bagai. A bagai. A bagai. A bagai. A bagai. A bagai. A bagai. A bagai. A bagai. A bagai. A bagai. A bagai. A bagai. A
bagai. A
bagai. A bagai. A bagai. A bagai. A bagai. A bagai. A bagai. A bagai. A bagai. A bagai. A bagai. A bagai. A bagai. A bagai. A bagai. A bagai. A bagai. A bagai. A bagai. A bagai. A bagai. A bagai. A bagai. A e senya no tya ya no tjo
ya tjo ka bla mo ka bla mo
tjo ai bona wa
no ka bla mo
a wa no tya tshuzi ya o sharp o fetho wa bo a ke tsebe ya ka khola mna maybe ya ona ntsa le mna ntsa le mo wa jola mare he as long as fela ntsa nhlompha ksa thule ke thabela re di fela yana tjuzi o sharp bana ka
batho so ya le majita ente ke sense ne majita o fela o ntse phela ka ofela
re phela ka ofela tjuzi re phela ka ofela magona ba tseba bo skimming ona la sa utlwisi mama sa utlwisi mama wa bo that's why na choose entle ke go jitse entle go jitse gore entle ke live e qadile jwang wa bo live e qadile ka hore ba re mami o tshwere ke STI ke Esmeralda Melato wa bo e Esmeralda Melato so entle ke niks anane nentle ke niki jitse re fela ke ntho o ke bona bo nneng a witela bo live ke tsa faga mme ba tla o qoqa ga shindi wa bo niksa nana re tlo ba ntwe extreme ha kalo wa bo e tlo ba
ntwe
e trend dan jwa wa bo so o betsela re some vari bari Esmeralda wa bo go re ke tlo jwa Esmeralda le bo mami ka ofela ke ke scheme ke scheme ka ofela ne
so ba re ya kae ba tswa
Esmeralda
ba dilo na kasi
ke tsa kasi
ente ke tloqa ina le ntse patsi tsa la
ntse lo ka ke ka ka mena ke ka ka mena yo yo ente ke re e go
e go lo like ya
ha ile han ha ke ka
ya so ya man ish ya ba re mana ma ba ma muna le STI so ke batla utlwa re ntle ke vele vele nnete ente nan tweni ke go ntweni ke ene ke batla gore batho ba tsebe nnete re tlo lopata babo
re
ke lopata gore mang o etsang mang re tlo lopopuletsa re tlo lobe dintho na ba ga tlo jisa street ga ka e mana e mana o ntse nyana o ntse nyana street
babo
a e mana o ntse nyana ba
ga so wena o tsho ntwe tsho ke taba go batla go ba le seta ba gore re cover di live video tso di tshuna ke ntwa gore ha o batle
a je batle re cover shano babo ha re batle ba ba cover shano ba ga ka mfitho mana ha ba itsona le itsona le itse samane re jwetse e ke na le ona ona buthata mme o na le itse wa bo so a utla ba jetsa ma so ngwano re botsa Esmeralda wa bo ke taba mfitwa ke sa opulanta ntle ke tswe gore Esmeralda o itse cause bana ba mami le Esmeralda ne ba jola le somash
wa bo
ne ba jola le somash and ha ba jola le somash e kare according to Esmeralda ho thwe somash o jile mami babo ha ke tama lo ja Esmeralda le tswa Esmeralda ring mami ka khola maybe mami o tsaitse mahashi mahashi a tsaitse Esmeralda cause e tswa Esmeralda Esmeralda jo tama mami o wena e bile ona le STI babo
o bontsa go ba jella skotlo ntsiwa
ba jella skotlo ntsiwa
ei
ga ga ja o joetsa
wa bona ene ma ti ba ka to
ke o jetsa no tshwa wa bona na ene mfitu mona bo e ba ra ile new wa bo ke mqela lena mashi a choose yaka go go tla o jwetse living libi la sire sire re sa buile live ke mo jwetse street in fetu mana o jile ngwana o wetsa la ngwetsa la ngwetsa la ngwa bo a gona tlhalosetse ntle ke a ke tsebe ba ga ka re bo wa tsa bo banana bana le bodibishi wa bo so ba batla go kopanya bo out wabo aish nna ke tsebe go re ke mfirifiri nje wa majellana wabo ke mfirifiri wa majellana ka ntina ezi mara le lena na sadula a trenda wabo ene manju batho ba ka ofela ke dia choose tsaka tsepanke a choose yaka ya mami a choose fili fili ibile ke nang ibile go re nje ka ofela bona ke a choose tsaka wabo a ke nang ngalo mami ke go re mfirifiri wabo so ne ke bua le bona ke babu street even though some people ba ne ba ba bone ka rentwe ke etsa nyirong nna ne ke bona le right ba babo nna ne ke bona le right ba ga mana ho tlo gira mfitho mona ho tlo ntsa ke inyinda a go e
bo di video tse long o thola o di shapa di live and all the way no ba tla o khata a so wa check abantu o ba tla go motho a confirm a confirm ntwe go kwa le mahimhim a o re inking a ibua a hla clean view
wa tsa tlo go jetse one thing a choose ya gone ha ke tse ibe mfitho babo mme ka khola batho ba ntsha babo nna motho ne ke mo botsa street e mona o file ka ja o attack o njotse street se fahla mahlo a e mona ke battle into ka pa mena a ya ke file jwalo babo ende go ha ke soka ke ba in a position le loreng ke jotsa motho street gore mfitho gore o thola go motho gore a mena ba ga ka ntwe etsa go posketsa je ne be ke etsa against William to mix vraiment ke re le mahashi le bona bommamu ka motse le zimega le doka motse ne ke msendela text pele ke re mfitho ke tlo live ke tlo botsa putso e channel chain and ke tlo deep channel chain o file ka ja o attack ai ke re sharp
so ne ba fa di answer maybe ba conclude the comment
straight ba bang ba be ba gutle ba ga ya ka setshung
ba bitsane
ba be ba bitsane even o bo text tweke motho sa mnana ana le information ka batho bana hore mang wetseng ne ke na le group ya bauti ya batho belogeng ke ba bitsa amarodo wabo ba investigator wabo during the week ke a tseba ba ya ke tlotswa ka file tse di ene ba ga ka trust batho ba bana ba ka ba go ba o lata street hore ma bona lo o jileng eng wabo ba masepampi ke ba tshepa
amaroto ntse go pane le bo amaro
le
fe bo amaro
le fire la twe ba tseo a ba ga go tsuba para
bakuti
a ba masepampi ke extend amaro
a ba masepampi a itwa ba tsene ne di le masepampi ne di tla ka file street di njwetse la ife foto mme na mamma ngwentse tshilitse ende ba ga ka skane le ka ga ke tlo botsa a ja tshuwa mose
ma ba botshung re thola go ntse tla me a go beat the next time taba tsena dingata platinum le tedi interesa gona go re dikwale bo e nda babo wa ti ba ke na go ma he a go ti ba o ti ba mba o ti ba ba fitu active lona sa tinya lona any questions in kinana u debate be lo go ba bona di live video o ga la tik ba fitu ba ta fela go conclude ne titswe babo e beta ba ga wa tsosa ba tui responde ba ithule
e bona ke le a file ga go wa text da ona mthakgetsa nixi da
babo
ona mthakgetsa nixi da ba ke ba yeme batho
ne tu tsantsitse
ke ga ba ga nna nga e bua ga e phehlisa street ba ya ka ona mthaka mpola ya ka pa nya ka pa ntsa ka pa nga nixi
o tla bui pura ne
maswa
go tsiya ga ja ba tsiba batho ba iphela le bona
ba je tlini ya ba je tlini
ba ba se ka ikela
ka
so thank you ya ya thank you ya any
e video ya go putlo tswa ga mana na ska banking ya mfeto tswa ga ntwa ke na e o ska ba dikena
and funny enough ho nona le batho ba jwalo a choose ho nona le batho ba jwalo babo bo motho a fitla like for instance let's see ke to sha pa la evidence mfeto wena ona file tsa mfitho and wa choose ya mfakazi wa jiqa wabo mzala u tla text ya mfitho mama mzala u vula na mama ngibotse ka mama cause like WhatsApp bo ntwiti nanga bo live ke bo batho ke ba gona and ke ntwini ke batla go immediately kana go ha ntse re live le batho ba botse dipotso ke se ke ka go botsa potso nna ke diwa so ba bang ba thabe ba late inbox wa mo botsa mzala in go botsa immediately go hleka ntwe ka bomme ka e ba
we are
street e phe rup wa bo e phe rup wa bo e ba ya ka mfitu mana o thole ba bang ba fikisi ba ba mjetsa ya mana ba ya ka ke tle ke mjetse yena ke e bona ga yena ke bomme tshisanye and yena ha ke ka e bua yona le
tshaba stutsa
yona o lo tsha yona wa bo thole ke mlata inbox mfitu ba re go botse tsena ene na ke go botsa o ka ba re
ntse ntse
ke ka tawa
a ese nshebele ska to botsa a nshebela ka tana nshebele the end of the day ke mo ya
a ya tsu a ba fit a ya tsu a tsho wa ba fetu tsantse go khutle next time re tola ta ke ya sa ke msuku
I'm not saying it's a stage, but when I let it in, I didn't tell you. Maybe you can talk again, actually. Hannah Quincy, I just fell right now. Baba, such a man alone to Tabo, Babo, and Kajabo, Bohai, Babo, Koshevan, the one to Yanati. City man, besides, Babana Lee, Ferrefere, I would lay if you are born. Maybe Takukara, I'm letting you get at the man. Like, I would lay with Lawrence Talava to time out Lulri, Durayaka. I remember
Nan Habif.
Oh, pula una le ntwana ya u tiene ne trenda ile ya bona mero.
Eh.
Oh, pula ile. Ana ya mpile ya bona mero.
Ha ntate.
Wabo, o tsama ka go stinda ntse tota me ya o shebela. Ene le ba le fetu ke tota u bua ka ene le tsatsi ke ka kopana le ena. The following day. Ba, wabo. Tsona bo ntutsi la mfitu mona mana e bua. Ba ka ka ba ka mutsa go ba ka mfitu mona ha go ke tshebelo. Ha wa moja ngwana ha swena la. Ha swena.
I won't.
I'm fit to know you. I'm not going to
I'm not going to be able to do it.
Even though it's about a hatching, she evacuates a rhythm. Even a Lebanon of Banyan by it and tweaking to read the vine, and I can tweet to her. Babo. As a patu,
Tokenel, Lautona, Patu of it.
As a patu.
Subscriber,
I
have a little
bit. I'm a little bit. I'm a little bit. I'm a little bit.
I'm a little bit. I'm a
little bit. I'm a little bit.
The handling is a good thing.
Ah, we quit. This is our episode for the day. Bafetu, thank you, Bungin Kosin Jaka, for batting to the like Nakwaha, whatever. I hope we're talking about like Terribura Pachu,
November.
So, no. Bafetu, please share, subscribe, like, Bafetu.
And I choose one way.
Bafetu, yeah.
You not?
Yeah, no.
I'm not going to be able to do it.
Nowadays I'm kind of feeling godly. Tabula said that it chases solely. Ntandi mali pela ngende te ghosty.
Him tori mtwana I'm feeling godly.
Utwere boza mambe beza come doze. Lepa ntula lam rapper don't lose it. Take all over day two di I choose it. No rush when I sweetie hata boote. Fully vodka ntwana gazi vele sip shot. Uzo koka ifu acting kinda good guy. Started water we just wanna have some good times. Harero bale na magenga ntwana all night. I'm everywhere you go, yellow born, MTN. I know they feeling cold, but to heal your battle head. I'm not shocked when a sweetie music is dance. If you wanna party with me, gotta understand.
I chop money with the blender like a shredder, eat you like a cheddar. This is so creamy. I take you on the rapper tour, I'm taller than the Eiffel Towers. Running faster than Kirsten, jenge koli zogu minya gata lente ka
husinya. Ima bebe sa tabala no petty boss. Isin jesane over there ma pussy vodka. Why you dancing like you wanna do come over? Sasa sala marabele uzo koka. My babies and cavalier, no petty boss. It's in just time over there, but pussy boy. Why you dancing like you wanna do come over? Sasa sala marabella who's a cock. The petty boss, so the petty boss. The petty boss, so the petty boss. The petty boss, so the petty boss. Sasa sala marabella who's a cock. The petty boss, so the petty boss. The petty boss, so the petty boss. The petty boss, so the petty boss. Sasa sala marabella who's a cock.
No hard your fatty. Tell it get tight, tell me my fatty. But only mala no who could buy the cash.